TV.
Oula mapek pod medo yuoro kuonde moko dak ma pacho kaendie ka bad migao mochung' ne koro chal mar kor lwasi. To yango ni dweni mar ang'wen ema dhi bedo midi-midi mar oula. Gavana ma Machakos Wavinya Ndeti ne otele chenro mar reso jodak Mavoko e kaunti ma Machakos. To kaka Judith Omondi lero, kalapapla mar Ramogi TV bende ne okawo rameny makare mar gwenge bura ma pacho ka kendo yango kaka oula osemiyo yewni kod aoche opong' to ahinya e masawa mar Kenya.
Kalapapla mar Ramogi TV ne olurore kod picha mamenyo chal mar gwenge. Mae chal mar gwenge masani oula osaso. E kaunti ma Murang'a, Sagana oula mapek ne omo Maura Sagana ka pogo ndara kod puothe te. En oula ma odino mwandu, aore ka olalo adek mabende wakwano pi oseimo. Yao kaka Masinga Dam kod Kindaruma Dam osemuoch. Ng'eyo kama yao chakore godo kod giko mare bedo matek. Athiriva, Kitengela, Mwea kod Mabuyu, chalo kupogore. NP machalo na. Jotelo maopogore opogore uwo koko mar manyo yore magreso jodak mag counties gi, mapio ula ukelo negi masira. Governor ma Machakos Wavinya Ndeti, mane olimo jodaki alura ma Athiriva, koni ula maumu maurano pokno baidie pacho ka kum kinde malach. Kendo kata utino makawuno, okwayo jodak ma oluoro aurano mondo mi odar.
The Athi River has broken the banks. This has not happened even for the last, I think, 60 years. This has never happened. A lot of our people, especially in the slums, were submerged by water. And we're in the process of saving all of them. We are asking our people to move away from the river, and especially these ones who are on this side. They should just move to other places and not sleep here, because we do not know what will happen, maybe overnight.
Aura Thiba, mana kaka inene, mawi matin mangimane otonyo kinyima kawuono. E kaunti ni Makirinyaga, maromo jimi ya uchelo sedar kodo ula mapeki emichgi. Kajiado, jodak makia nugu konyo lalo maduma gisebedu kwa gitiogo, sani okonygi.
Imekua kama ni death trap, manake magari mtu ambaye hajui, anakuja anaingiza. Akiingiza, maji inakuja inakava gari yake, imeharibu. Na orede gari tatu zimetolewa hapa zikiwa na hii shida.
Kuna watoto watafungua mande. Na hao watoto hawana njia ingine ya kupita. Njia ni hii mumeona tumepita. Si mumeona vile tumekula masaa mingi. Na hatukuwa tunaenda pole pole. Sasa mama kama mimi, na niko na mjukuu na bereka shule, kupita hii njia ni riski.
Gikwa yosirma piyo kukuku mpinyo wacho.
Ningeomba, sababu pesa zilikuwa zimetolewa za disaster kama ya Rinino, tusaidiwe na kaunti yetu na mheshimiwa Orelengu, hizo pesa achane hapa, achipu in hapa, tusaidiwe hii shida, manaka tunaelekea kufungua shule.
Tule tu drainage walituwekea hapa kwa hii reli, haiwezi ikasustain hile maji unaona ikiteremuka hapa. So tunaomba hii serikali ikuje, itutengeneze na iweke hii drainage vizuri, ielekeze maji hii mahali pengine.
Juja ikaunti Makiambu, Skunde Pio Muomo. Kunde ohala kuda peini duto jioro, eka gikali nyakalo kama chielo. Edweni Marang'wen, koth mapek mapod goyo pachoka, bad migao mauchung ne koro chal mar koro lwasi, koni dhibedo ya midi-midi, kendo kwa jimundo beda kicha. Judith Omondi, Ramogi TV.
Familia Bure, gwenge mao ula toro chando, eka chungo.